Ngaqhuba netshetshe magqwirha, akho nanto nayenza apha kum. Ningathetha ziingqondo zibe loose. I won't check it, ixesha ndinalo. I had to pull up, remember kushaya. I'm on the road and it seems to forget that you took on blow up. Ningathetha nigqiba, akho nanto nayenza apha kum.
I'ma get it and go.